A je gorom kra. Bana ba hetsa tsa ka dibikitse pedi gore dirwa rona ya go Serowe simolle. Ka 25 to 27 re go Serowe re kopane tura rona re soletse gore e bulwe ke motlhotlhege tautona His Excellency Dr. Mokgweetsi E ke a betswa Masisi. Kana kwa bobedi ka Friday ga re sona go hetsa ka the official opening re tle be re simolla re tsena mo di presentation by ministers. Then maitsebo wa ka 6 o'clock re tle be re na le mabontle wa rona re soletseng the top 42 ya rona e re selectileng gore e be e phadisana mme tiro e re solela gore e be ka 10 o'clock e be e wetse ka Saturday program e tle be e simola ka 8 o'clock re tswalela ka go discussa di-policy tse tlebeng re di amogetse go tswa ko dikgaolong mme program ya rona e tla re ka 1 o'clock e be ema madumi a mantle ka nako ya bobedi re be re simolola thulaganyo e ntšhwa ya go tsena mo motseng wa Serowe ka jalo re kopa gore madumi otlhe le ba e leng gore ga se di delegate tota le tla ka dipalo re tle go tsena mo kgaolong ya Serowe re e bereke re e busitse mo diatleng tsa party ya rona Domkraag mme tla re maitse boa monano wa gaetsho e be le gore re kopane for the choir competitions tse e leng gore re solela gore re tlebe di fela before 12 o'clock and then ka Sunday re bereka boela ko dikgaolong ke letswa me ke gone gore re seka kgaolo nngwe le nngwe seka ya tlhoka go submita di-motion tsa yone gore re tle go buisana ka mathata a amang banana go botlhokwa motswana wetso go botlhokwa monana wetso gore re tle go buisana ka dikgang tse di amang banana re tle be re na le botona ba ba haroganeng ba ba kametse di-ministry tse di haroganeng ka jalo a re iponetse kwa Serowe a je gorom kraag.